Okay. Good afternoon, South Africa. This is Abiu April, of course, your boy, baby. So now, I just want to update you guys about our Saturday. Bekumnand, bekuqham shol, madoda ehlangene kaloku, besilele nawo amankazana. Intombi ezinhle manje esibisiweyo. But this Saturday, it was so good because kaloku, of course, uRamakhosa besimuvile from level 2 to level 1. Sahamba sayothona eKashiya, jonga, bekumnandi, jonga. Wena ophosiweyo, uyosala ulale nalo mntu olele naye. Otherwise, Tina besileli nojika-jika, ndithetha nantoni na oElvis bebengekho baphosiwe. Kodwa besileli nabantu bekufanele uba babekhona kulaa ndawo. Bekumxhamsholo, sinxile singazazi umntu wasekhaya, bonke abantu bebuthwa phantsi. Ubuphi wena? Next time, meet with us eAkashiya, umntu wasekhaya. With Elvis, of course, is going to join us. How about that?